Ndanezere gusura kubakira hano mu kiganiro kanguka inzina ryanje ni Chris Ndikumana uno musi turi ku munsi wa gatatu w'indwi iheze twaganiye amajambo yerekana ubushobozi bwo gusenga mu gitondo canke umunsi utanguye gihe cyose utanguye uyu munsi hariho ubushobozi bugaragara nicyo gituma uwabitahuye nashobora kuva mu rugo adasenze nashobora gutangura umunsi adasenze nubwo utagenda ku kazi nubwo uguma mu rugo ariko nashobora gutangura umunsi udasenze nawe usanga arame yanse kuvuga ugasanga wasinziriye ari ivyo ushoboye urarondera umwanya ukiherera nandiho nshobora gusohoka cyangwa ukaja hanze utavuga nandiho kuki udashobora gusohoka utambaye impuzu ndibaza ko umuntu akomeye neza mu mutwe nashobora gusohoka mu bantu atambaye impuzu cyangwa imyenda cyangwa ukagenda ku kazi wambaye pijama abaryama bambaye amapijama nshobora gusohoka ukagenda ku kazi wambaye pijama nshobora kugenda ku kazi wambaye uko waraye wambaye mu ijoro nibishoboka ari ukwitegura imbere yo kuja hanze kujya nyine witegura hanze mu bigaragara mu mubiri mu mwemu mu mwuka ukwiye kwitegura imbere yo gusohoka kuko turi mu isi yanduye ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani n'umwami w'isi le prince du monde cyangwa ngo Imana y'iki gihe Imana y'isi le dieu de ce siècle nugutahura yuko hari ubushobozi bwinshi bubi bw'umwijima bisaba ko dukwiye kwambara izindi nkomezi mu buryo bw'impemu cyangwa bw'umwuka nico gituma rero gusenga ari ubushobozi hari inkomezi hari umurongo twari twasomye kwa gatatu heze uwo muri Zaburi 88 13 cyangwa 14 bivanye n'ama version Psalm 28 verset 13 havuga ngo ndarondera ugutabara kw'Imana ngo mu gitondo isengesho ryanje riraduga cyangwa zamuka imbere y'Imana nigihe Yesu yakora twigisha isengesho rya Dawa twese muri Matayo 6:11 Matthieu 6 verset 11 Yesu yavuze ngo uduhe uno munsi ibyo kujya bidukwiye cyangwa mukate wa buri munsi tuvuga yuko nimba Yesu yavuze ngo uduhe uno munsi donne-nous aujourd'hui uduhe uno munsi murumva neza ko umunsi uratanguye mwana majambo Yesu yakora twigisha ko ukwiye gutangura umunsi n'isengesho ivyo usaba byose ukwiye kubitangurana nandiho mu gitondo nivyo sasitarushobora gusenga mwijoro senga Daniel yasenga gatatu ku munsi yasenga mu gitondo agasenga saa sita agasenga ku mugoroba ni vyiza Dawidi yagera imbere y'Imana mu ijoro agahimbaza navyo ni vyiza ariko umunsi utanguye hari ubushobozi bundi budasanzwe nicyo gituma uwabitahuye nashobora gusohoka utangurana umunsi nandiho gutangura umunsi nandiho ni nk'igitoro cyangwa esanse ukeneye kuzuza muri tanke ukagendana nandiho mubiza kuba vyose yaba Imana yo tugurura amaso y'impuhemu cyangwa y'umwuka tukabona ibikoreka igihe utanguranye umunsi nawe tukabona intambara ziba n'insinzi tuva ngaho turonse nta n'umwe yosura gusohoka adasenze ntivyoshoboka gutangura umunsi nandiho rero ni ikintu gikomeye hari ubushobozi budasanzwe busoma igitabo cyo gucura intimba cyangwa lamentation mu gice cya 3:22 4 lamentation 3:22-24 urumva yuko ngo ukugira neza k'Uhoraho ntikwarangiye ngo ineza yiwe ntiyarangira 22:23 ngo vyamara ibishasha buri gitondo et se renouvelle chaque matin tuvuga yuko mu gitondo hari ubuntu bushasha hari neza nshasha hari inkomezi nshasha hari ukugira neza kwandiho gushasha ngo ubwizigirwa bwiwe ni bunini 24 ngo Uhoraho niwe mugabane wanje ngo nicyo gituma nshaka kumwizigira nashaka kumenya yuko ari ubuntu wagiriwe jo haheze ariko ari ubundi buntu bushasha uno munsi nimba ukuranyiza mu gitondo umenye ko ariho ubuntu bushasha hariho imbabazi nshasha hariho inkomezi nshasha nicyo gituma umunsi utanguye utangurana n'ibintu bishasha ushobora kuronka ivyo ndiyo yaguteguriye uwo munsi nuko uje imbere yiwe ukavyitega mu masengesho buri gitondo nicyo gituma rero umuntu abitahuye agamenya ubushobozi bw'amasengesho ugutangura umunsi ntibishoboka yuko utangura umunsi atasengesho atajambo wagiye ndiho utagiye kwiherera twame dutangura iminsi yacu iminsi yose mu masengesho utugeze mu gice cya kabiri uvugwanye unyigisho turakomeza n'igitabo cha Rusi ejo nako ndabereka ingene Boazi yari ishusho ya Yesu Kristo ari waducungura isi biciye mu kwizera ariko hari undi mucunguzi wundi yajuga mbere imbere ya Yesu ariwe mategeko canke ibyagezwe ariko yarananiwe kuko mumve yuko uriya mucunguzi wa mbere yashaka itongo nta kibazo byamutera kugarura itongo ariko menze kumenya abantu bari mu itongo ibibazo byo mutera kuko yabona ati ntiyagarura iryo tongo nkarigura Naomi arimo na Rusi umukazana wiwe bigasaba ko cana murongora Rusi hama nkavyara ikibazo ciwe so kurongora Rusi ikibazo ciwe no kuvyara uruvyaro kana sanga afisa abande bana bigasaba biba birebire bigashora nguzana ingorane yatoga ati ndabivuyemo ngenda wowe ubucungure ibi rero biduha inyigisho ikomeye itwereka yuko amategeko nta mpuwe zarimo nta compassion nta mpuwe nta kigongwe ni jisho kurindi yinyo kurindi nta byo kuharira umwansi wawe uramwanka umwansi wawe uramuvuma wakugirie nabi nawe uramugirira nabi nuko byari bimeze ariko muri Yesu Kristo kuva ugiye cubuntu hari mwimbabazi hari guharira hari gukunda umwansi wawe hari gusengera umwansi wawe hari guhezagira umwansi wawe harimo ubuntu harimo guharira harimo imbabazi harimo urukundo ariko mu mategeko urya mucunguzi wa mbere nta rukundo rurimo nta mpuhwe zirimo nta mbabazi zirimo abonye ibibazo icavuga ati ivyo biragoye ndabivuyemo wewe nubikore ibi rero ico bitwigisha nuko amategeko canke ivyagezwe byarananiwe amategeko ari menshi 613 cyo gituma abantu no musi baboshe ku mategeko bashaka gukurikiza amategeko uko avuga ijambo ry'Imana riravuga neza muri Galatia 3:12 Galatia 3:12 mwasome neza Galatia 3:12 avuga ngo amategeko nasaba ukwizera la loi ne possède pas de la foi amategeko nasaba ukwizera canke ivyagezwe ntibisaba ukwizera ariko ivyagezwe canke amategeko bivuga ngo uzoshira ibyo bintu byose duvuga mu ngiro azotungwa navyo uzoshira amategeko yose mu ngiro ajya yose kwa 613 akayishira mu ngiro azotungwa nayo ariko musomye 10 aho nyine mu Galatia 3:10 Galatia 3:10 ngo abantu bose bibohera kubikogwa byagezwe canke by'amategeko bari musi y'umuvumo kweko bari musi y'umuvumo kera ngo jambo y'Imana rivuga ngo aravumwe umuntu wese adakurikiza ivyanditswe mu gitabo c'amategeko canke c'ivyagezwe kandi ntabishire mu ngiro singo muvyumva amategeko yose 613 ukwari umaze kuyiboherako ukayahagararako akaba ariyo wubakirako hakagira na rimwe gusa udashira mu ngiro iryo rimwe udashize mu ngiro umuvumo wajyo uri kuri wewe nuva wewe wishize munsi y'umuvumo rero bisigura yuko abantu bose bari munsi y'amategeko harimo na Mose byarabananiye kuyashira mu ngiro yose barayiga ku mutwe barayafata ku mutwe bakayavuga yose barabana bato baba bayazi ariko kuyashira mu ngiro yose byarabananiye nico gituma haje ubuntu haje kwizera kugira tubeho mu kwizera umugorotsi akabaho mu kwizera 11 verse 11 muri Galatia 3:11 11 havuga ngo kugira ngo ntegire umuntu numwe azotsindanishirizwa imbere y'Imana biciye ku mategeko canke ivyagezwe ivyo rero biragaragara kuko ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera ndabisubiramo umugororotsi azobeshwaho no kwizera le juste vivra par la foi ariko nazobeshwaho n'amategeko canke ivyagezwe ivyo rero n'ivyo dukwiye kumva no musi kuko tugiye kuraba amategeko canke ivyagezwe abantu bose bazosangara amategeko yabananiye gushira mu ngiro rero ayo yakunaniye acatuma uba mu muvumo cyo gituma rero dakwiye kwibohera ku mategeko ahubwo bibohere kuri Yesu bibohere ku kwizera uwemere kugendera mu bwo buntu Rusi yagendeyemo Rusi ntiyakwiriye kuronka ibyo bintu byose kuko amategeko yaramubuza nta munyamahanga kazi yari kushobora kuza kuronka umugabo w'umunyisirayeli akaronka inyungu zose nkazijya kandi ari umunyamahanga ntiyaravyemerewe ariko yagiriwe ubuntu nkuko natwe ubu tugirirwa ubuntu nico gituma rero ku 13:13 havuga ngo Kristo yaducunguye ku muvumo w'amategeko canke w'ivyagezwe Kristo zakashite dola malediction dola loi wenyene acika umuvumo ku bwacu yacitse Yesu Kristo yacitse umuvumo ku bwacu kugira ducungugwe kugira umuvumo w'amategeko canke w'ivyagezwe ntutubeko kuko ngo handitse ngo aravumwe umuntu wese abambwe ku musaraba Yesu yagiye ku musaraba sigihamana babo ntibari bazi gituma bamushize ku musaraba ariko bamushize ku musaraba kugira bagaragaze ko avumwe mwibuke yuko atari wenyene hariko n'ibisuma ibijura bari kumwe bose bari bavumwe ariko ujya muvumo Yesu yawugiye ko nimpaka kugira atwikorere umuvumo yacu yemere aducungure iyo mivumo yari kuba kuri twebwe yaramugiye ko kugira tweze amaraso ya Yesu niyadupirifiye twogeje ducika abagororotse ducika abana b'Imana dusa nk'abatakoze icyaha kubera amaraso ya Yesu ariko byose kugira bibe bisaba kubanza kwihana ukamwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe ndiyo abahezagire ejo tuzokomeza mugira umunsi mwiza.